moya.
Zuthi mina ngithi uJesu uyamangalisa ngimuhle ngenhliziyo namhlanje uzogaina something.
Amen.
Kunezinto ezinye namhlanje esizibalile sayidudula.
Moya.
Sizo hamba
ngomoya
ona ngomoya
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 sizo hamba
ngomoya
ona ngomoya
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 sizo hamba
Kunezinto ezinye namhlanje esizibalile sayidudula. Ebe mhlambe wena uzibalanga.
Ya.
Ngizibalile ngoba asimana ngasamba.
Ngosi.
Asimana ngasamba.
Ya.
Sidlulile emntwaneni. Zafika ebujongosini, zazindoda. Zadlula lapho kwatholakala abantwana. Kwadlula lapho kwayogana. Kwadlula lapho wasukhulu kwangamela.
Ya.
Zuthi mina ngithi uJesu uyamangalisa ngimuhle ngenhliziyo namhlanje uzogaina something.
Amen.
Kunabantu abazolahlekelwa ubuhle benyama kodwa abazogaina kwasenhlizweni.
Amen.
Kubhlungu bazalwane ukuwa komuntu olazi iBhayibheli.
Amen.
Kubhlungu ukuwa kukalomfana ukuwa kaMhlengi noBhubesi. Ngoba ibona abagcotshwa ngithi. Kubhlungu kwakala abantu ngoba ngelila sekuthi ahamba ubalande uyobashumayeza uthini?
Amen. Shumayeza abashumayeza.
Ufike umtshela uthi yazi uGenesis ithi ngingathathi ngiyayazi leyo ncwadi. Kodwa ke inkinga isuke kwathi. Akuchallenge.
Amen.
Amen bazalwane.
Amen.
Thandazela ukuthi abantu baze bangawe. Ngoba uSathane uhambela kubantu abafana nalabo. Uma lo muntu ewakawuyedwa uthola ibridge azophuma ngayo. Kunabantu bazalane abathi masebezwile ukuthi uqabene nozibani bese baya recruiter. Namhlanje ngizothi mina ngiyamuzwa uMashumayela. Kulomuntu ozonda umuntu angazi ukuthi umzondelani kodwa ngoba wabona uzibani emzonda naye wajoin.
Hallelujah.